I'll subscribe bile ngani.
Man, you should stuff fresh. Do it, yeah, yeah, yeah. Girls are popping in beauty.
Do it, yeah, yeah, yeah.
Sexy bodies on me.
Do it, yeah.
Ungalingi ubaleke yezwa. Ngisanda kudukula abantu abawu 12 nani. Abawu 3 finis futhi ngiphethe 38 la. Man, uke wabale angalibhekisa ngakuwena ngizoshaya.
Ngiyawazi ama right up. Ngiyawazi
mina kodwa bale
kuzo. Ubheke ngakuwena, umuntu abheke ngakuwena akulawa. Umuntu abheke ngakuwena akulawa. Le fashion line. Ya, perkulu. Kuluma too much.
Wena bhuti akukho ukutheni mhlawumpe ngathi umuntu kumletha la noma wazi ukuthi abantu bayakhuluma bathi bobani bahlinze imoto kanjani kanjani akusiyo mina into engiyizele la
futhi mina uyangibona ukuthi mina angisele ubuke nje angiphethe kwaSpani
ujahelwane umuntu wami kwawo lo muntu ngimthuma ukuthi akaSpani
la isandla sifunani la
emuva no angizange ke emjahle kuse ngiqambela amanga
oh be model nje badini kena la ubu model nawo
Musu lokhu ngiqhatha wena la ngwaphe ayikho into ethene ngishilo lapha noma ngi Cha we bhuti kodwa njoba ngichaza nje ukuthi mina ayikho into ebengayisho noma ebengayikhuluma noma ebengayenza mina nje angisengisho umuntu nje okatholakale nje kukhonta ayenzile nje eyenza ukuthi hlawum
ufunanda
No webhuta ngithi uyazi ukuthi noma ubani unohlale nomuntu wakhe wangaphakathi. Mina bengizoyicelela nje ukuthi ubhuti omdala mayedi umuntu wangaphakathi, uAfi David yini yini.
Wena.
Phonga ujahelana wena. Angithi ubuthe isandla.
No sengisho ukuthi mina web
wena. Ungakhatha mina wena.
Usuthola uAfi David.
Wena ungayini sokuthanga wena?
Africa.
Yeah.
Wake up,
splash on your face with my yoga. Big things, puppet, do it. Big things, puppet, do it. Big things, puppet, do it. Puppet. Big things, puppet.